Siyanikelela maswati senkongolosi sithi simfisela umnyaka lomusha lomuhle sililele nalabo lebangibona impahla yabo ilimele yalinyatwa sangcothu sithiteke kulo inkulumo yekuphetha umnyaka asibuke ukuthi lo ulumende wetinkundla kukhona yini la kubuyisela kona eMaswati sibonile uhulumende wa Prime Minister Russell asho ukuthi bona batawusebenzela kulokukhulunywe esibayeni kuphela kwase kuyakhohlwakala lokuthi eMaswati phela akhuluma nga 2021 etinkundleni letingi 51 lokho sekubekwe eceleni emaswati enda kwaba clear ukuthi afuna uhulumende wenzandweli yende afuna prime minister lokhethiwe sive longakakhonjwa afuna bukhosi bukhweshe kupolitiki ngoba bona buyatalwa Sibonile ke sasibuke nje kuona lama ministry nje lawa lesikhandza ukuthi asikhiya etimpilweni temaswati. Sicale sabuka education ini sakhandza ukuthi bantfu ema results abe mabi kakhulu. Kwase kufakwa taba ke bo COVID kwafakwa konke kani kusobala ukuthi ebothishela basaqashwa labaqashwa kobaqashwa sikhashana baphindze bangaholelwa njengalala bakhona nyana bothishela ngako ke bahambile labanyenti baye Taiwan la khona bayofuna emadlelo lalihlada sibonile na DPM atama kutatatela nge last moment ebandvu laba labalinyalelwe imbahla yabo asabambe emathenda ka Red Cross asalabanye abakhangeta kudla labo labambana labakhethwe nguye babuntu abantu ukuthi hawu singanendelani kulokulimala lokungaka emaswati akabudwa kulwendwe etinkundla Sibonile minister we health minister Mazibuko aya lapha ka ulumende sibedlela akhanze magunva nanyathelana abhole adla imibhetsa adle bo furniture adle konke atalana embili sekasuka enyalo sekaye kulesibedlela lesisha la ayobhubhisa khona tigulane atilali bonesi abakhona ukusebenza ucasha nje inkampani ye pest control would be too much imithi kude tibhedlela luphenywa lentiwa kulabo labeba imithi batithengisela bona lona ngulumende maswati ema celebrity labafula baya nje bayobuka uinvuna dlaluhlaza naye wathi nakuthiwetwe wagijima obuka imigwaqo abehleti lapha e-office for 5 years so yawubuka kabusha imigwaqo ukuthi injani minister wesematemabhizinisi uhleti la enzanyeni etikwabosomabhizinisi bemdzabo so uthatha yonke ibhizinisi uyinika labo lokwathiwa ngema-investor kanti betanelisikela batowuvuna emandla emaswati siyesaba-ke labo ngoba kubukeka ngathi kutaba nebudlova angeke la maswati akuthathe loko alele phasi ngiko sithi akukhulunywe maswati kulokwemaswati kubuye kuwo amandla